kalkacay karta garaacad iyo guryasamo cadun karawiya nugaal nasab mudu kasha
Yeah.